Yini kuqanga amajolo amabili ngizibika kuwe ndodana yakho lokuqala ngikho.